cyubahiro twongere tuzamure Yesu cyubahiro uvuge ngo mana niwe shimiye
Thank you. simply.